nitwa Emeline Hakizimana ndo mwigeme mu Burundi kazi aba mba muri komine Ntahangwa muri quartier Muyaga aha mu Kigobe ndumwe mu gwaruka washimye kuja ku kivi tushira imitahe hamwe dushira ku tative twise Nkozi impamvu twahise Nkozi nuko dufise leta mbyeyi leta Nkozi twashimye guhonyoza ikirenge mu cabo kugira ngo nk'ugwaruka dufashe mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere turifuza ko atagwaruka bo ngaha mu Kigobe canke go mu gihugu cose bo warugisaba akazi turifuza ko ugwaruka rwose aho ruri rutahura ko gukoresha amaboko yabo bishobora kubabeshaho bigateza imbere igihugu eka ndetse n'amakungu ni muri iyo ntumbero twahisemo gukorana n'urwaruka dushyira uburyo hamwe dushyira ingufu hamwe kugira ngo dushobore gushyiraho iyo koperative gushika ubu ugwaruka twashoboye kuja hamwe tungana na 32 koperative Nkozi ahanini dukorera mu bijanye no kurima mu bijanye no guhingura ibirimwa nk'amaji ibyo bita mu gifaransa ngo jus naturel ari nabyo bimwe mwagiye murabona hano tuko turagerageza gushyira ku isoko iyo umuntu ateje imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi igihugu kirabomboka igihugu ntikiba kigisaba amadeni hanze kuko uko igihugu gisaba amadeni hanze niko natwe ugwaruka dushikirwa biradukora ko mu gihe bidukoze ko rero niyo mwinshi usanga bavuga ngo nta buzi buhari ntaki cyo tuvuga tuti ko twize mu mashuri twabonye ko uburimyi n'ubworozi umuntu abyitayeho bigenda neza reka nako dushyira ingufu hamwe tugerageze dukore kugira ngo duteze imbere icyo gisata cy'uburimyi duteze imbere igihugu cyacu biciye mu makori biciye mu bindi bintu byose twebwe twunguke mbuga n'igihugu cyacu cyunguke kugira ngo twiyumvire gushyiraho ino koperative ni uko twabonye muri twebwe ugwaruka rwinshi ruko ruheze amashuri mugabo atakazi rufise turabona ugwaruka rwinshi rwirirwa rwicaye ku marigara rwirirwa rwicaye mu muhira benshi rero kuba dutanguye ino koperative yacu bararonka icyo bakora turiko turaramye ne tuko turinjiza ni ugwaruka rwabyize ko ni ugwaruka rwafashe ku mwanya ruzi iyo riko ruraja rudafise intumbero yo kuvuga ruti reka nshiremo ikirenge ejo ndeke kanatsinda twifuza gushika mu mice yose igize igihugu koperative yacu ikabayo tugakorana n'ubundi gwaruka ari muhingo igize igihugu murumva indoto nk'iyo si indoto yo guca ducira mu nzira ni igikorwa cy'ugwaruka n'ibyo mugabo twarabonye abarongozi bamwe bamwe muri leta batubera akarorero barashaka kugive bagakora mbe ni kubereka twe tutobikora twe tugifise ingufu zo gukora twe tugifise imitwe yoroshe yo gukora tugifise imbere harehare tugikeneye gukorera by'ukuri igihugu turifuza ko igihugu cyacu kiba igihugu c'iratiro turifuza ko ugwaruka rw'igihugu cyacu rw'ugwaruka amakungu yituma ko rw'ugwaruka by'ukuri ruzi iyo ruja rw'ugwaruka rukorera igihugu rw'ugwaruka rw'urukozi by'ukuri.